Ubijanye n'umutekano n'imejeje kubabwira mu ngingo nkuru nkuru abantu babiri baritavye Imana abandi bane barakomereka bikomeye mu gitero cabaye mu ijoro ryo kuri uyu wa gatano muri komine Mukike intara ya Bujumbura gushika ubu abakoze ico gitero ntibaramenyekana idonidona Eroge Divin Remesha
Abazwi ku mazina ya Toma hamwe na Jonas ni bo banyagihugu RPA imaze kumenya ko bashize ubuzima muri ico gitero abakomeretse nabo ko ari bane abamaze kumenyekana n'uwitwa Bakina hamwe na Musokuru nkuko amakuru ava ku mutumba ndayi zone bikanka muri komine Mukike ahabereye ico gitero abimenyesha ngo cyakozwe n'abantu batamenyekanye nk'igihe cy'isaha zitatu z'ijoro ayo makuru amenyesha ko muri ico gitero abo bantu bari bitwaje ibigwanisho bakomerekeje abantu batandatu babakereye babiri muri bo barahava bitaba Imana Kuri uno wa gatandatu abanyagihugu muri ako gace bazindutse bafise ubwoba bwinshi kubera muri ako karere amazi iminsi havuga umutekano muke babivuga bafatiye ku ntambara zimaze iminsi hagati y'abagwanyi b'umuhari Red-Tabara n'inzego z'umutekano mu kiringo kingana hafi n'indwi kubijanye n'abakoze ico gitero umuhari Red-Tabara wagihakanye ubicicije ku rubuga rwawo rwa Twitter ko atari wo wakoze ico gitero Red-Tabara yavuze ko atakirindira ufise muri komine ya Mukike RPA yagerageje kurondera Petero Nkwirikiye umuvugizi w'ubushikiranganje bw'umutekano hamwe na Floribert Biyereke avugira igisirikare cy'u Burundi ariko nta numwe yitavye telefone yiwe
arakoze Eroge Divin Remesha tukiri mu bijanye n'umutekano nyene abanyagihugu baherereye ku nkengera z'ishamba rya Monge igice cy'intara ya Rumonge baramaze igihe batarara mu mazu yabo batinya ko intambara zohava zaduka hagati y'abagwanyi b'umuhari Red-Tabara ucumbitse muri iryo shamba hamwe n'abasirikare b'igihugu inkuru twateguriwe na Walter Kwizera
Iriko yegereza kubindwi batarara mu mihana yabo abona abanyagihugu bo mu mitumba inyuranye yegereye ishamba rya Monge mu ntara ya Rumonge imitumba RPA imaze kumenya ko bugoroba abanyagihugu bagahunga ni mihororo bambo bihinge nzige na nyaruyaga iyo misozi yose niyo muri zone Ruteme komine Bugarama abanyagihugu rero bavuga ko mu ishamba rya Monge havugwa barwanyi b'umuhari Red-Tabara abasirikare b'igihugu nabo kubwabo banyagihugu bo bariko baritazura gukora igitero muri iryo shamba
bila kwa shikara wana mpito sengs wale wana nga sengs uko wabashi kile moja kiwila cha monge kubuga lewa ya hanumba kwenye wabashi seho njine alo kuna bali baturiye hamande yao na kupe bala onda numa na turiye wabara habora mungani wazikole mzeo za tegu weko ahano baturiye waduganye mchama kubona liyo bali cha kurazi enu wale basata beshi wagi yeo kozi ita abano kuna mimeze yegu mara kini wakuli mirimo yine kumarango mkakize mwijoro kusa wachagenda kura amu mnyonga wosi naramu aramu mihana wachagenda Chagenda mugabo romba naza ko basodo barindire kugira ngo ngira sinzi byo bise bihabahera nama bafate batoze imintu
Urabo barwanyi bamaze indwi muri iyo shamba hari babiri bafashwe abo ngo bavuze ko baje baturuka mu gihugu cha Kongo
Abafashwe babiri bage kongera muri kumubona umuntu ashira batanga cyo rafatwa niba kibavuga ngo ngo ntiro bengo kirahari ngano bari ngo bari muri Kongo bavuga ko kandi bari hari ngo beshi ngano bahora
Abantu bitwaje ibirwanisho kandi bataramenyekana bari bo kuva mu ijoro ryo kuri uyu wa gatanu baravugwa mu ntara ya Bubanza muri komine Gihanga na Musigati eka baranavugwa no muri zone Bugarama yo mu ntara ya Muramvya uruganda rwa RPA rwa Ronde Floribert Biyereke avugira igisirikare cy'u Burundi ariko telefone yiwe yahamagara hakabura uwitaba
Walter Kwizera imbonera kure zaraye zirakora ikarashishi zitera n'ugwamo mu ijoro ryo kuri uyu wa gatanu rishira uyu wa gatandatu ku mutumba na zone Buringa komine Gihanga intara ya Bubanza ivyo bikaba vyarateye ubwoba abanyagihugu baba kuri uyu mutumba ivyo vyabaye kandi mu gihe kuri uyu wa gatandatu ariho hahimbazwa umunsi wahariwe imbonera kure Vicky Chris n'interetse
aho hari igihe cy'isaha 8 z'ubuca ayimbonera kure zo ku mutumba na zone Buringa muri komine Gihanga zagira ikarashishi izo mbonera kure zagenda ziravyina zongera zivuza induru nk'uko abanyagihugu bo kuri uwo mutumba babivuga ivyo rero byatumye abo banyagihugu bagira ubwoba bwinshi kuko bagira ngo baratewe
abanyagihugu turi mu nzu turyamye twagiye twumva ugwama rw'ingongoro induru amafirimbi ingoma bahere kuri barabara gicenda ahasanzwe aho bubatse ibuye rero twebye twibaza yuko ari gitero kibaye kuko haizi iminsi turi mu bihuha turibaza ati noneho turatewe ariko rero dukurikiye twaciye dusanga ari akabwe k'imbonera kure kiyandukije kugira ngo gakome induru muri ico gisagara hanyuma kuko bagenda baravyina bavuga ngo isake barayiriye ngo ariko rero ngo ubu inkono uzayikora kizo mushishima bagenda batera ubwoba abantu
abanyagihugu bahiburiye Muyinga bavuga kandi ko ivyimbonera kureza bikora zititaye ho abakiswe n'amagara bari mu micungararo nari jyaho zaca hari bitaro n'amavuriro
Maretwe cyatubabaje cyane kubona ibintu nk'ibyo byaduka bikaba biradutera amakenga kandi umva nk'ibyo bibwira ko hari amavuriro ari muri icyo gisagara cya Burenga hari abagwaye umva harimo amaserumo nko ku barabara ry'umunani hari ivuriro hari n'ibifite ibitaro ku barabara rya mbere hari ivuriro hari n'ibitaro urumva ko ibintu biteye ubwoba cyane byo byiza babijejwe ko bahagarika bakabahindura nziza bakamenya kwitwara mu bantu neza
Iyo karashishi rero yatunganijwe mu gihe kuri wa gatandatu ariho hahimbazwa umunsi mukuru hari imbonera kure umunsi wahimbajwe mu ntara zose z'igihugu
RPA yifatikanije n'abamenyesha makuru Agnes Ndirubusa, Christine Kamikazi, Terence Mozenzi na Egide Harerimana b'ikinyamakuru wacu. Bafunzwe kuva ku igenekerezo rya 2022 Gitugutu umwaka wa 2019. Nta kindi bazira atari kurangura umwuga wabo wo kumenyesha makuru.
Mu gisata cy'amagara y'abantu imyidogo ni myinshi ku banywanyi bishyirahamwe mitiweli bivuriza ku ivuriro ritoya rya zone komine n'intara ya Kirundo abanywanyi ba mitiweli bamenyesha ko bamaze ukwezi kurenga badahabwa impapuro zo kwivuriza ko ivyo bita bondoswe mu rurimi rw'ikinyamazuru bagasaba abarongo y'igivuriro kwihutira gutora umuti w'iyongora n'inkuru twateguriwe na Deji Rakoze
Abo banyonyi bishiramwe mituweli bivuriza ku ivuriro rya zone Kirundo bamenyesha ko bamaze igihe bafise ingorane kuko abaforoma n'abaganga banka kubakira bakababwira ko atamapuro zo kwivuriza ko zihari izo biyita bondoswa mu gifaransa bakababazwa nuko baca bategekwa kuri ijana ku ijana kugira bavugwe mu gihishiramwe mituweli ridasiba kubakata amafaranga ku mishahara yabo ikindi bashikiriza nuko bamenye ko ubujeje gisata c'ubutunzi amaze guhabwa akatari gake amafaranga yo kuja kuzana izo mapuro zo kwivuriza ko mu ntara ya Ngozi ariko akaba atabikora
tukenda kwivuza ku kivuriro batwirukana batubwira ngo ntamapo ahari tukarihije na kwijana ntituzi rero yuko uwo mugestionnaire akenda kuzana ayo mapo ngo ho bita Ngozi ntituzi ko atari kuja kuyatora uwo mugestionnaire nawe ntaca bidufashamo bakaca batubwira ngo tugende kwivuza ngo mu bitaro byo mu Kirundo abaforoma baho baradutereranwa tukabura twitura
Mugwaneza Gilbert arongo ivuriro rya zone Kirundo amenyesha ko ingorane iri mu ishiramwe mituweli kuko aryo ritanga impapuro nkezo kwivuriza ko bita bondoswa zigaca zihera n'ingoga ariko akizeza abanywanyi yuko mu ndwiza bazoja mu ntara ya Ngozi kuzizana
Arakoze Nana Deje irakoze mu bijanye n'indero muri gwarukurikirane rw'amakuru yerekeye ingorane zugarije igisata c'indero mu gihe hasigaye iminsi mike kugira umwaka w'ishure utangure uyu munsi RPA igaruka ku bijanye n'ubukene bw'ibitabo ibikoresho bikenye cane cane mu mashure y'imyuga nkuko tubibaza Innocent Valentin singira nkabo
Kuva igihe abanyeshuri mu mashuri shingiro batanguye kuja mu mashure y'imyuga y'ishure shingiro haraheze imyaka ine ivyigwa n'ibitabo byakoreshwa imbere yaho byarahinduwe ibitabo hakogwa bishasha ariko mu mashuri y'imyuga n'ivyigwa bike cyane byakorewe ibitabo urashobora gusanga nko kuvyigwa nka 15 byo mu mwaka runaka n'igisata runaka hakozwe nk'ibitabo by'ivyigwa nka bibiri canke bitatu gusa ariko intonde z'ivyigwa arizo programa zaratanzwe mu mashuri y'imyuga iryo buragi bitabo mu mashuri y'imyuga rero ngo ricari tuma abigisha bagira ingorane mu gutegura ivyigwa nkuko babishikiriza bo nyene bamwe mu bigisha bakavuga ko mu gutegura ivyigwa baje ku buhinga ngurukana bumenyi ari bwo internet ariko aho naho ngo ivyo bakurayo hari gihe biba bitonze nabi canke bidasobanuye neza bigatuma batorohegwa abandi nabo ngo bakoresha urutonde rw'ivyigwa bahawe bagaca bagwisunga mu gutegura ariko bakoresheje ibitabo bakuye ahana hari abatiye uko kuntu bategura rero ngo gutuma ivyo bategura bitaba bifise akanovera bifuza bikanatuma n'abanyeshure badatahura bikwiye abigisha n'abayobozi w'amashuri y'imyuga basaba ubushikiranganje bw'indero ko bwo baha ibitabo by'ivyigwa byose byo mu bisata byose n'imyaka yose byaba ivy'abigisha byaba n'ivy'abanyeshure
Tumushimire na Inosa Valante singiranga bo mu bijanye n'impunzi bamwe mu bigeme bahungiye mu ikambi na Kivare mu gihugu cha Uganda bavuga ko batwajwe inda n'abavyeyi bari babareze. Umwe muri abo bigeme yaraganiriye na mugenzi wacu Emile Nibasumba.
Igihe ingiane zaduka mu Burundi mu 2015 uwo mwigeme avuga ko abavyeyi ataco bapfana bari bamureze bahavuye bahungana inakival mu gihugu cha Uganda ariko serugo ngo yahavuye muterinda
yaranteye ubwoba no kugira ngo tuvyirane uwo mwana twagiye kumuvyara tumaze umwaka kandi kuva tugishika mu iki gihugu cha Uganda yakumanye ne abimbwira ariko je nkavyanka uko naguma nemvira tubasanga ndasubiye ku ishure urumva nta mwumvikano wabaye
igihe yari mu Burundi ngo yiga mu mwaka wa 11 ariko amashure ntiyayabandanije ashitsi na Kival kubera kubura uburyo muri kino gihe iyo mpunzi ivuga ko bitoroshe gutunga umwana neza mu buzima bugoye bwo mu ikambi y'impunzi y'ina Kival mu gihugu cha Uganda
umukenyezi ni kirumara ninkingi y'umujyango umukenyezi ni waraburuko agatunganya igihugu agafasha mu bikorwa by'iterambere
Uno musi wihenda usubiye. Uravye umusonga nararanye. Uri ni imana kugwa kwa kwamvuna kwinga tamisinzije.
Emwe naraje ngo mbone. Ariko papa munyana we. Urazi ko ntarakira inyonko. Nari nazindutse ijoro gutegura utwunge muri rawa mukozi wacu. Urazi ko ari mu bitaragwaye. Canja mu murima kubagara twaduharage. Canda nasoroma. Nihutira kurondera twushika ufungura. Nari nasanzaye no kuri wa mugabo. Igyo banga ntaryo nari gushobora nari guhava ndakugwa mu ntoki
umviritsa wa mugorewe je ndumugabo wawe ndakubwiye ko mfise umusonga nitegeko utegerezwa kucunkura ubwo nyine kwa byumvise ivyo vyuburuhe kutamera neza tuzoswe no kwimpya nta nito nkeneye sinakuzanye kugira ndakore mu maso
gutegeka umukenyezi mwubakanye kurangura amabanga yabubatse ku nguvu bidaciye mu mwumvikano namwe mu mabi menshi akoregwa abakenyezi mu ngo ubwo n'ubutumwa bwa radio RPA ijwi ry'abanyagihugu mu mugambi rusangi n'ishyirahamwe ASD inkingi ushigikiwe n'ishyirahamwe ADA
Mukigabane ku isoko cuno munsi musanzwe mutegurirwa n'urunani rw'amaradio RPA ijwi ry'abanyagihugu inzamba agateka kawe hamwe n'imbonesha kuri Renaissance tubabwira ingene itahuka rya zimwe mu mpunzi z'imahama ikambi iri mu buseruko bw'igihugu cy'u Rwanda ryatunganijwe kuri uyu wa kane ku isoko mu gishikirizwa na Thierry Bigirindavye
ku isoko ni kiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradio radio inzamba agateka kawe radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na radio television renaissance
barayutahutse mu Burundi uvuye mu ikambi y'impunzi y'imahamba mu gihugu cy'u Rwanda kuva ingane zaduka mu Burundi mu mwaka w'2015 na barundi ba mbere batahutse bavyishakiye habanje kuba amasezerano hagati y'ibihugu by'u Burundi n'u Rwanda hamwe n'igisata cawo ni kijejwe impunzi HCR mu kigabane ku isoko cuwa 2019 myandagara mu mwaka w'2020 turababwira ingene iryo tahuka ryagenze muri rusangi Thierry Bigirindavye nje ndiko ndakibashikiriza kazi
Barundi bose bahitaze na leta mbyeyi bahitaze
Aha umushikiranganje w'intwaro hagati n'umutekano mu Burundi Gervendra ko buca yariko yakira barundi bahungutse kuri uwe gasenyi nemba hagati y'u Rwanda n'u Burundi kuri uwa kane yaciye batekerera kajambo
Bahungutse ariko mu gihe isi yose ikiragwanya iciza cya coronavirus n'u Burundi utasigaye inyuma Icyo gituma twakiriye uzoba mara iminsi itatu urajumva neza singani somuri muri kumwe n'abahinga mu by'amagara y'abantu kugira ngo yikingire icyo kiza muhereye mu kwipimisha aho nyine tuzorongana n'akaryo ko kuganira ibijyanye n'igihugu cyacu cy'u Burundi nagira kandi nabamenyeshe uza kuronka impamba igizwe n'ifungurwa n'ibindi bikoresho bizobafasha mu mezi atatu ya mbere. Nimuze mubyonone kugira bizobafashe gushika umusaruro w'ibyo muzamatangiye kurima.
Abaje bava mu ikambi y'impunzi y'amahama bose hamwe na 193 ariko kuri ubu bigasenya inemba hari zindi mpunzi zica kuri 20 zahaje kugenda nazo nyine zisabe gutahuka. Inyuma y'urugendo rw'amasaha arenga 8 akanyamuneza kari kuzuye bamwe mu bavuye imahama.
Kiwe nahunze kunabona ikintu cya gatatu kizava giteza imvururu ariko maze kubona yuko cyarangiye kandi hari wa president mushasha n'impamvu n'imbere gutaha kandi mba nayo ko ari amahoro mu gihugu cy'iwacu.
Abahunze bari mu ishuri nabone bari banezerewe cyane ko babandanije amashuri mu gihugu bahungiyemwo.
Aba ari byiza iyo usuye mu gihugu cyawe. Nahunze ndi mu w'icenda ariko nyine mvuye mpeje senior 6 igihugu cyamfashije kwiga Rwanda. Turabashimira cyane kuba ko baratwakiriye mu gihe tutari dufite uko twagenza badufasha batwigisha bo nitwone ko tubashimira ariko nabivuga.
Mu ikambi y'imahama abo barundi bahungutse bavamwo hamaze gusaba guhunguka abangana 180 ariko hariho abarenga 150 bakiriyo. Umwe muri bo
hacewe ku giti canje gutaha subu kugira umuntu azotahe leta nibanze yerekane neza ko ari imvye nkuko yikwira biririmbo hama nibanze irekure abapfungo ba politiki buzuye mu bushobo butandukanye za mpimba ubusho bw'igihugu cyose. Hama natwe nitubona icyo twahunze kitakihari tuzoheza umuntu ahunguke. Twahunze imbonera kure zica abantu gufungira abantu busa kubangaza kubakorera amabi yose wakenyezi bapfuka ku nguvu n'abigeme ivyo byose ushikisaha mu Burundi biracagaragara. Ubwicanyi n'indanse ubwicanyi ndengarabutungane n'ubunyi mu Burundi bacuzuye ariko ubuhunguka n'ubishaka ugatwihiwe azohunguka kuko no guhunga ntitwahunze bimwe.
Wari yaserukiye ubushikiranganje bujejwe impunzi mu Rwanda avuga ko impunzi zishatse zitaha ariko nabumva batarashaka gutaha igihugu cy'u Rwanda kizobubahiriza nk'uko vyahora.
Umurundi wifuza gutaha ataha bahoze bataha kuva 2015 kugeza uyu munsi uretse Covid niyo mpamvu twashoboye kugerageza kubacyura icyarimwe uburyo bashobora kubahiriza amabwiriza ya munsi. Hari abandi 300 bifuje kugenda kubera ko hakurya bemera umubare wa 500 utarenga abandi bashobora kuzaza muri iyi minsi bagataha. Abarundi bari mu Rwanda bifuza gutaha bashobora gutaha, abifuza kuguma mu Rwanda tuzakomeza kubakira. Umutekano w'Abarundi bari mu Rwanda ndetse n'abandi Banyarwanda bose umeze neza nta kibazo.
Icega cy'userukira ishyirahamwe mpuzamakungu HSR Kigali Bamba Boubacar yari mu bahagarariye iryo tahukanwa ry'Abarundi mu gihugu cyabibarutse.
Dans la sécurité, c'est parce que ça évite aux réfugiés qui veulent partir de prendre la route par eux-mêmes. Vous savez que les frontières sont fermées. Certains pourraient être tentés de marcher par la brousse pour rentrer. Donc, en organisant ce convoi, ça permet officiellement aux réfugiés de pouvoir partir, d'avoir un document qui prouve ce que nous appelons le Voluntary Repatriation Form, qui a la photo du réfugié, de sa des membres de sa famille, qui prouve qu'il a été réfugié et il a été rapatrié officiellement. C'est cacheté, vu et cacheté ici par l'immigration, et pendant un moment, ça leur servira d'identification le temps qu'ils acquièrent la carte d'identité de l'autre côté. Et donc pour moi, ce rapatriement est la preuve que le malentendu ou les impressions qui étaient dans le passé ont été surmontées.
Mu Barundi batashye bava imahama abashika 56% n'abana abakuze bakaba ari 44%. Nino ngaha duciye dusozerera kino kigabane ku isoko cuno munsi mwari kumwe na Thierry Bigira Indavyi naho ubutaha.
Cyari ikiganiro ku isoko.
Mugenzi wacu tiyari bigirinda by'itumukenguruke kugabane ku isoka hejeje kudushikiriza hari na cumbere duciye dusozerera ko ano makuru y'ikiganiro ho muri Burundi twari twabateguriye kuri uno munsi wa gatandatu igenekezo rya 2019 myandagaro umwaka wa 2020 shimira mwebwe mwafashe akanya ko kuyakwikira bagenzanje buruganda rwa RP yabafashije kuyatororokanya nabo nyene bakenuye ntibagiye kandi Fabrice ndi mu rukundo hamwe na MS7 yunge ko batumye mushobora kutwumva mukongera mukadukurikira ikibiriraho Emmanuel ninge ko mwari kumwe kuri mikro ndabasezeye ndabipfuriza kugira ibihe byiza aho hose muherereye